logo gobolka city gobolka fafa ka soo dhaadhaale dhulka way aad dhandhuuranay ka soo dhaadhaale laguna halki lagu dhaale dhayda lagu habiyo dhexyatuuro ha dhulka way aad dhandhuuranay ka soo dhaadhaale
Soda, daddy. But 'cause soda, daddy.